Shooting by Aria and James Graham, Eva Praia, Micah, Tamai, Talia, and Shia. Ko te whakaeke, te awarua o Purirua, mo teatea, pare arau, ko te whaka, ko te waiata aringa, tuitira mai, kua rongorongo, ko te haka tika konu. Also involved in the record is Kapi Wengi, Rona, Paikia, and Ete Iwi. No reira, Ete Iwi, homai te piki paki paki te kura o Pukehou!
Fuck all in there! walking.